Muraho, ndabatwari gato yo muri Tanzania. Yes, this is Alikiba, the king of bamita gute, King
Bongo Kiba. Flavor.
The king of Bongo Flavor, King Kiba. Umwe mu baririmbyi bamaze igihe kinini cyane bakayoboye mu gihugu cya Tanzania. Aho gushika muri kano kanya akiri mu baririmbyi bafise abantu benshi bamukunda kandi akiri mu baririmbyi batikeze batakaza kanumvira ku muziki wabo wa kera King Kiba kwa mumvise mu 2020 na kangahe n'ubu ni kwa kiri ni muririmbyi asanzwe akunzwe cyane mu gihugu cya Tanzania ariko kandi abandanya kongera
kandi yubashwe sana
kandi yubashwe cyane of course nkuko DJ kuri ari kare babwira
ukundwa no kubahwa ni ibintu bitandukanye ni ibintu bibiri bitandukanye
urashe
gukundwa mbwa butubashwe hari umuntu akunzwe kongera akaba yubashwe kandi
cyane inzi yuko kunzwe no kubahwa wubashwe
reka
yes King Kiba amateka kuyandi aherutse kutuzanira nje kuba presenta ino EP yiwe amaze imisi asohoye amaze imisi ashize ku rubuga rwiwe rwa YouTube EP imaze ko hafi 3 semaines ariko ari karabandanya kuza abashirira ko ama video menshi atandukanye ari muri ino EP aho no kuri no musi turiko turavugana yamaze gusohora iyindi video na hoda iriko irabica bigacika mu gihugu cha Tanzania ino EP yuno musore canke yuno mugabo canke yuno muririmbyi nibaza yuko iri mu ndirimbo za mbere ziriko ziravugwa na cyane yuko uri kuraraba neza nkuko abyivugira muri description ubwiwe izindirimbo zose yakoze yazishizemo agatush ka Tanzania Music canke yazikoze yisunze kaca y'umuziki wo muri Tanzania DJ Crew mu bindi bihugu abandi ba legend babiriko gusubiza iteka ibihugu byabo mu gukora ibikorwa nk'ibi vya ama EP n'ibiki ariko kandi bisa kanuvera kuva mu gihugu cyabo nimakoresha andi mastire mu bindi bihugu ahubwo bagakoresha mastire yabo King Kiba ari karafati ya mbere ari mu zambere ziriko ziragerageza gukora amateka muri kino gihugu
ya Cuba baba nibaza yuko Bongo Flavor ni umuziki watanguye kera umuziki wa Bongo Flavor wararaniwe cyane
yes
ndiko ndavuga ko haraniwe na ba Mr 2 ba Professor Jay
yes
munyuma haza bitwa ba Dully Size ariyo ba Dully Sex sivyo
Sax.
Munyuma haza ba Mr Nice munyuma ba Mr Nice haza ba Q Chief hama hacha haza ba Alikiba inyuma ba Alikiba niyo haje ba matonya bakugwaho na ba Diamond Platinums
yes
ndiko ndakubwira amateka ya muziki wa Tanzania ba Diamond Platinums bavyara ba Harmonize na Revani kushika nino saha
yes.
Kuraba bose tuko turabona rero urumva ko muziki wabo wagiye uragenda mu generation hari ama generation ya kera guhera za 1995 gushika 2000 gushika 2005 ari kibari mu gushika guhera 2005 gushika ino saha akaba abiriko kandi urabona yuko yafashe ya ntumbero yiwe gushika nubu hajya nibyoroshye imyaka 19 Kiba baba umustari
yes
ubashwe usohora indirimbo buri mwaka zigakundwa rero novuga yuko kugira ngo mufata intumbero cyane mushike ku kintu mwagamije nibaza yuko mukwiye gushiraho kwanza bwa bumwe je nibaza ko muziko muri Tanzania ufise ubumwe
cyane
ubumwe kubera ugiye kuraba ingene Alikiba ririmba naho yosora ibigezweho nibagira kaka Bongo Flavor
cyane
uzorabe no kuri Diamond nawe rimba ibiki umuziki wa Bongo Flavor witwa mahaba hari umuntu ibintu biko vya mahaba haba ibintu by'inkundo bimeze nk'ivy'abahindi baragerageje ukuntu ugiye kuraba niko J Melody aririmba ugiye kuraba niko Mario aririmba ugiye kuraba niko ba Harmonize baririmba nawo bagiye barahindura buro buhoro ugiye kuraba muri rusange ibice 60 by'umuziki wo muri Tanzania barafise kugende baririmba bagendera kumantuze nya nzira zabo ninge na maju kera bahora babita ngo ni baba na puwa kiu baba bivanye n'ukuntu baririmba ugiye kuraba ingene Omidimpo zaririmba n'aba bandi hari ukuntu bavuga ngo iyo barafata ngaya kuzungu
yes
iyo nakupenda umebana pua
savedire
yuko iyo style yabo bayita ngo ni ya babana pua
yes
babana pua savedire kugira ngo uririmbe uririmbira mu mazuru
yes
rero urumva nakantu bakoze kugira ngo bitandukanye n'abandi
yes
urumva ko bafashe bafasha akanya ko kwiyumvira akantu bokora gatandukanye n'abandi
DJ kuri muri kano kanya turiko turavugana kimwe mu bintu byatumye fata ino EP nkaza kwiyereka abakunzi ba explosive no kubereka ukundi kuzindi uburyo kuzindi impande ahahijya mu kibano n'icancane muri East Africa bano barinje atako bariko barakora kugira ngo basubire bagarukire agateka k'imiziki yabo canke indirimbo zabo urukundo rawa muri no EP yakoze EP yise Stata yaranagerageje kuzana abaririmbyi benshi bo muri Tanzania yumvire bari kumwe na Nendi bari kumwe na J Melody bari kumwe na Mario bari kumwe na nabaririmbyi benshi batandukanye bo muri kino gihugu cha Tanzania yagiye araha ama featuring mugabo kandi ukabona yuko target canke intumbero nyamukuru ari ya indi nyene yo gushobora kugaruza cha kugarura no kubohoza no gusubira gukundisha abatanzania muziki wabo iki nico kintu muri East Africa dukeneye iki nico kintu mu Burundi dukeneye aho aba legend nkaba basubira gukora imiziki na cancane abantu basanzwe bafise amazina muri Buja Flavor mugabe iyo muziki uri kuraraba bimwe mu bintu ALIKIBA yaravuga nuko yakoze ino EP mu gusubira kandi kumvisha abatanzania kumvisha isi kumvisha abantu bose bakurikirana muziki wa Tanzania ko still muziki wa Tanzania uracahari baracafiseka kano vera nyene
yeah.
Igihugu camagikeneye abantu nkaba biyumvira mu karere umwe wese arimo ukungene yoshobora guhagararira iteka n'itekane rya ku karere arimo muri kano kanya tuvugana mu karere ko muziki gushika no mu gihugu cacu ubundi turacafisa abo twita ba legend turacafisa abo twita inararibonye muri uno muziki mu gihe batofati ya mbere mu guhagurukira kurondera kugwanira cyane cyane ko mu Burundi tukiri mu bantu bacirondera bakirondeza neza umujya wabo bakirondeza neza umuziki isura y'umuziki wabo mu gihe bajya batofati ya mbere mu kugwanira kino kintu twashobora kwisanga ejo canke hijya ejo Burundi butigeze bugira umuziki Burundi butigeze bugira indirimbo zabwo Burundi butigeze bunatera imbere kuko namandana bibutsa yuko tutagize umuziki wacu dashobora gutera imbere ni ikintu nibaza yuko dukiye kurabira ko kuri bano bantu bano ba legend ALIKIBA ntiyarabuze ububasha bwo kugenda kuri hama featuring ari international ALIKIBA ndanabibutse yuko ari umuririmbyi amaze kujabuka mu bihugu nka Nigeria afise amazina maremare mu bihugu nka America gushika no muri America ALIKIBA ari muri babaririmbyi bashobora kuja muri America bagakora ama concert kandi bakaronka abantu benshi ALIKIBA cyane mu mitima y'abantu benshi gushika mu bihugu byinshi byo mu isi mugabo ntiyashimye kuja kurondera bari abaririmbyi kugira bakorana ahubwo yavuze ati ahanyene home ibyo muhira nibyo muhira tegeza kubigarura dufatanije n'abantu bantu nyene mu muhira no mu Burundi turakeneye ikintu nk'iki muri zino ntambara turimo zo kugerageza kugwana kugira ngo dushobore kugira ibara ry'umuziki wacu turakeneye yuko bano bantu bitwa superstar bafati ya mbere DJ Kuru badafashi ya mbere twese nabyo tuzagushobora kuko jewe cyubaba nimba nadutse nk'umuririmbyi nimba kiriko aje nk'umuririmbyi akamaze imyaka 4 imyaka 5 muri industry hari habandi bamaze imyaka 20 hari abandi bamaze imyaka 16 n'8
yes.
Kiri kuwenye nubwiwe ntabyo zokwishoboza kuko bajya plus bamaze igihe kinini barafise izindi experience bafise barafise ibindi bintu binini bafise nk'intererano ku Burundi yavuze ngo agashitsi ka kera
kavumbi ku muri
yes
cyubaba ivyo byose bisaba yuko ni vya mito turavuga ejo cyangwa hijya ejo uvuga yuko kugira ngo natwe tugire umudiri wacu bisaba bwa bumwe bisaba yuko abakera na bashasha bose ko tujya hamwe naba DJ batibagiwe kugira ngo dufate rhythm yacu ndiko ndavuga nka karuhero ara nko kuri uwo muririmbyi yitwa J Melody wo muri Tanzania ko turi mu mugabane wa Tanzania turi mu gihugu cha Tanzania yatanguye 2017 Desembre gushikino sa n'imyaka 6 ino saha afisa aba afisa babona umuriyoni urenga kandi nazi ndirimba ririmba ni Bongo Flavor ni Kiswahili cyonyene ubwiye kuraba niyo ya midiho isanzwe nyene yo muri Tanzania ubica byerekana uruhara bafise muri uwo muziki wabo yuko nabantu bawakira neza nato turashye kuraba muri izi ndirimbo zacu dukora tukaraba izifise akantu nyene kotuma abarundi bakunda wa mudiho wacu kuburyo abandi bose bazobananya muri iyo rhythm bakabikora neza
yes
amen mtakandi bakacha barondera baba star bacho kubikora neza nkuko nyene bari ko rapanga ba Joel n'abandi
yes
je nibaza yuko byo fata intumbero yo kibaba
yes.
Kugira ngo nate nanye nzogiwe mbonye umurundi aririmba indirimbo z'u Burundi hama akaba afisa babone umuriyoni
bije ko
cyangwa miliyoni zibiri
jewe ikintu nyamukuru
zababone kuri YouTube
jewe ikintu nyamukuru nariko ndasaba
yeah.
Nuko bano baririmbye nyene bari ko bararonka no ma opportunity uno mwanya turiko turabakurikirana bazako neje tuzobigaruka ko ba B-Face on the floor na ba Mo Kenzi bariko bara jabuka baja mu bihugu na cyane ndanibutsa n'abakunzi ba Explosive ko muri kano kaya tuvugana bamaze gufata indege canke bamaze kubabogenda guteramisha abakunzi babo mu Bubiligi abarinzi bakomeye nka ba B-Face on the floor na ba Mo Kenzi bariko baragenda hari yabagiye gusoma kanoti kandi apa yo kugenda gusoma kanoti buje bariko baragira visibility kandi bariko baratera iteka umuziki wo mu Burundi mu myaka iheze umuziki wo mu Burundi wafatwa nk'ikintu cy'abantu babavuye mugaba muri kano kanya ndibaza yuko nabavyeyi bwabo botumirira abana babo yumvise ngumana wiwe ashaka kuririmba niyo tori nkore ngo akubite kuko bariko barabona kungenye bano baririmbye buririmbye indege nk'ikinga hanyuma bakagenda bakagaruka bagatembera isi hijya no hino bakabona yuko bwa bundi wa muziki wakuze wafashe nk'igicibwa cyangwa twafashe nk'ikintu cy'ababurandero mu Burundi ahubwo gicitse
umwuga
munini ushobora gutuma abana b'igihugu bashobora no kujabuka kuvyazamo umusaruro hanze mu bindi bihugu bitandukanye abanyene amaso y'abarundi aribo ari karahanga abanyene bafite izina rinini nibaza yuko aribo bafite n'ijambo rinini niya mbere bafite ni n'uruhara runini n'iterambere byuno muziki wacu yo tuvuze iterambere ntituvuze ibyo byo kujabuka mu mahanga ntituvuze ibyo byo kuronka ama concert ntituvuze ibintu byo kuba miliardaire muri industry ahubwo tuvuze kubaka akarere aho abana b'igihugu bandi bazokurikira iyo tuvuze iterambere DJ Crew iterambere riba mu gihe umuntu byitwa ko ateye imbere mu gihe n'abamukomoka ko n'abamukurikira ibintu byabo biri garanti
yes.
Nimba jewe mvuze ngo nateye imbere ni mu gihe ndabizi ati jewe nubwo ntoba ntakihari nubwo ejo cyangwa hirya ejo
abana biwanje bazoshobora kubaho neza na bya bintu nyine nakuri
bivanye n'ibintu nubatse
cyangwa barashobora kubandanya wa mwuga jewe nkora
yes bivanye n'ibintu nubatse so muri kano kanya ndiko shaka iyo abantu bakunda explosive ngira bambahora bavyumva yuko twa matukigarukana ndiko ndashaka yuko tugira mindset nka industry nabantu bayirimo na cyantana babakuru yo kumva yuko now we have to build something for the next generation tugiye gufata iya mbere mu kubaka ikintu aho ugwaruka rundi ruzokwaruka mu muziki ruzoshikira ahantu ruvuga ruti cyubaba yarahabaye nk'umumenyesha makuru kuri Buja TV nico gituma biriko biranyorohera ntagumiwe n'uno mugandi ko ndakora wo kumenyesha makuru yaranshiri inzira uno musa amenyesha makuru nkaba ambi pro DMC bariko barajabuka baja mu bihugu byinshi bagenda kure gukoresha ibiteramo bigatuma abandi urundi gwaruka rukiri ruto nkatwe biducina inzira binatwereka kure tutigeze twibaza yuko uno mugabo ashobora kugushikana kuririmba biriko biratuma abantu baririnzi bashika kure bigatuma n'urundi gwaruka rufise ingabirano rubona kure hagati y'ivyo bariko barakora babandanye bashira ko n'izindi ntambuko na cyane mu kugerageza kugwanira guhabuza canke kugarukana akanuvera ku muziki w'ikirundi umuziki witwa umurundi umuziki murundi umuziki w'abarundi ugahabo nimba ari kintu twese twicarira nkuko na manda bivuga tukije ko tukigwanire nibaza ko ari kimwe mu bintu bizotuma kino gihugu cacu n'ubungano bizokurikira rubandanya rutera imbere kugira ngo nkuko ibindi bihugu biriko birabikora nkuko Tanzania iri kirabikora nkuko ALIKIBA ari kararaba akavuga ati Diamond Platinums ari muri Nigeria ari kakora amapiano ari kakora amapiano muri South Africa ari kagiriki ariko jewe nk'umurigen jewe nk'umuntu uno muziki na userukiye igihe kinini kuko ndanakwibutse yuko burya ALIKIBA ari mu bantu ba mbere batejeje umuziki wo Tanzania imbere nimba na Diamond afite ahantu yashitse
ni kubera ALIKIBA yamukiriye
ntihabuze ikintu ALIKIBA aterereye mu iterambere ry'iwiwe mu kumwereka kure ati twebwe turiko dushaka gushika ngaha ubundi umwana arashobora gushika kure gusumba se ariko kandi nibikuraho ko ari se yatumye ashika kure
cyane
kubera ntiyivyaye nubwo atakintu yobara yaramuterereye ntiyivyaye ntiyigishije
ni kumurabira ko birabira
no kumurabira ko no kugira umuntu ushaka kurenga navyo uwo muntu aba ari karagufasha nubwo ufise umukompeta ubundi n'umukompeta nifashanyo umuntu muhiganwa nifashanyo yawe kandi biriko iragufasha gushika kure nivyo tuba twifuza muri Buja Flavor kuba ririnzi bacu nabo bagerageza na cyane abantu ba superstar gufashanya no kwicarira runo rungano ruzokurikira ntiruzotakare na cyane yuko imiziki iguma ihinduka yo ku isi ntituzotakare ngo dubure byose tubure icyo dushobora kwerekana ahandi kandi twari dufise umwanya Uburundi n'abarundi batwizeye bakaduhanga amaso bakadufata nk'icyitegererezo DJ Crew nibaza yuko tujabukana ku yindi nkuru na cyane kugira ngo abakunzi ba Explosive babandanye bagubwa neza. Yes, thank you so much.